Namhlanje we are looking at a single parenting.
Angithi ngikhethile, asinto engikhethile.
Yeah, yeah.
Into engiyikhonayo mina ngisikhokho sakhona.
Yeah, 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 yeah.
Kuyasebenzeka.
Kuyasebenzeka. How do you deal when it comes to financing?
Yeah, ngingisiza sidlale kunzima.
Yeah.
Kuba nzima futhi kakhulu, kakhulu. Longe time la ubona ukuthi azi nakunamandla. Imali ayikho. I've got two kids as was.
Yes, yes, yes.
And there's two different fathers.
Yeah, yeah.
One is maintaining the child.
Yeah.
The other one, akakazi azazabeleke.
Oh, Nkosi yami.
Nhlobo, nhlobo. Akazi ukuthi ubaba. I think mhlawumbe owami umntwana.
But uyamazi ukuthi umntwana ukhona.
Uyazi umntwana ukhona. Kodwa nje ngisho upeni lo. Understand? So, kuba nzima kakhulu. Ngafunda ukuthi meleke manje ke ngathi because i-finance angiyangishaya bese libheka umsebenzi kuphela. Kwakumele ukuthi ke manje ke ngikwazi ukuthi ngithi ngisemsebenzini ngabe ngibe ne-business la.
Check of all.
Makufike encwadini. Yabona into yokwenza ama-homework angibona lo.
Yo! Modimo, forgive me. I thought I was alone.
Yabo leyo, yabo leyo. Ubona ngathi manje ke othisha ke manje siyabona ngathi manje.
Badlala ngayo. No, I thought I was alone because there are times I used to ask myself, Uti, why I'm gay? It's because I want my father. It's because I need my father to be there. It's because, like, those questions are still here. I'm 36 years old now, I'm talking to you. But I still have those questions. My friend's son and the father, they were busy washing the car. I was looking at them like, I don't know this. I don't know this.
Umntwana especially intombazana manje udinga lokuthanda likababa udinga lokuthanda likababa and umntwana uzowenza ukugijimela kunomfana
true
yenzani kanti kuba ubabeka khona let me date to my daughter ahambe nani ngembofu ukuthi wangumfana intombazana so umfana unalo uzobona ngazathi manje seka yindoda because ukhule vele kuwumuntu uyitshela ukuthi manje uzo
I'm the man
I'm the man of the house sometimes uzongibuza uyaphi ithawu
kwaze kwazima the question hayibo
hayibo
awehlisa incane
sesoma wakho you understand